umuntu afise twiwe ngo ntiyipfuza no kuja mu byo guhungabanya umutekano. Rero ngo bikwiriye yuko abantu bose bakora bakagira ibyabo batunga n'igihugu gishobora kugira amahoro. Bikaba rero bimwe mu bishikirizwa na Fabien Bimenyimana mukuru w'ishyirahamwe Apadeco. Ishyirahamwe rero riheruka kukwiza imyaka itanu riri ku Kivu. Reka rero twumvirize Fabiano kuko hari n'ibindi bitari bike yashikirije mu byo bamaze kurangura muri Apadeco.
Ishyirahamwe Apadeco Action pour la paix et le développement communautaire ni ishyirahamwe ryavuze itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda 2026 kuri uno munsi w'itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2022 turamutse duhimbaza imyaka itanu harimo no kwifuza imyaka mushasha ku bagize ishyirahamwe Apadeco cya gatatu harimo no gusozera ibikorwa twatangwe kuva ku itariki 2024 gushika uno munsi aho turamutse muze bikorwa harimo kuzicana ibyo bitandukanye muri rusange tuhereye aho twatanguriye ishyirahamwe Apadeco twavuga yuko ryashoboye gukora ibitari bike haba mu bisata by'amagara y'abantu hari inyigisho zagiye zitangwa hariho amaraso yagiye yegeranywa bivuye ku banyeshyirahamwe ishyirahamwe Apadeco hariho ibikorwa bitandukanye twagiye dushyigikiramo haba mu by'igihugu aho igihugu kiko kirakorera aho biba bikenewe hanahariye muri rusange aho ni mu byerekezo by'amagara y'abantu mu byerekezo by'iterambere hariho abatandukanye twashoboye gushyigikira hariho abakenyezi b'amikoro make mu ntara za Gitega Ngozi Kayanza hamwe na Bujumbura ahandi Bujumbura Meri abo twashoboye kuronsa ibitungwa bito ingurube impene hakaba bashoboye kuronswa amafaranga umutayo wo gushaka kwitunganiza ibyabo ibyo byose bigatuma amikoro n'uburyo abantu babayeho bishobora guhinduka tugiye mu byerekeye by'agateka kazina muntu hariho abatandukanye ishyirahamwe Apadeco ryagiye rishyigikira mu kubaronsa ubumenyi cyane cyane mu byerekeye ibikorwa basanzwe bakora ari bashoboye kurenganywa mu buryo ubu na buriya ugasanga babuze aho bahera n'aho bajya kugira ngo baronke ubushobozi bwo gushobora gushika kwihangiro ry'ibyo kwararondera ishyirahamwe Apadeco ryicishije muri komisariya yayo jejwe ibyo gukurikirana amategeko twashoboye gufasha abatari bake bashoboye kutwitura gushyiramo Apadeco mu byerekeye ibyo by'ibidukikije ishyirahamwe Apadeco ryarashoboye gutanga inyigisho guhimiriza abanyagihugu batandukanye duhereye ku banyeshyirahamwe bacu tukaba tujya ko naho ubuserukizi bwose bukorera twaragiye duhimiriza mu kwitabira muri rya mugambi wa ewe Burundi urambaye aho abatari bake bashoboye kwitabira akamo ka leta nkozi leta mbyeyi mu bikorwa by'igihugu mu by'inyigisho arizo twita renforcement de capacité ishyirahamwe Apadeco ryarashoboye gutanga inyigisho haba ku barezi bo mu mashuri yisumbuye abanyeshuri ku bisata bitandukanye abarongoye amashyirahamwe ku bisata bimwe bimwe tuba twatunganya by'inyigisho hariho n'abo twashoboye kuronsa inyigisho mu bisata bitandukanye haba uko bakwiye gutunganya imigambi uko urwaruka rwe kwihangira imirimo muri ibyo byose bikaza gutuma urwaruka abakenyezi bafite amikoro make bashobora guhangana n'ubuzima bwabo na cyane cyane ko muri kino gihe leta y'u Burundi ihamagarira urwaruka umuntu wese umurundi wese kugira icyo akoze kuko muri Apadeco tuvuga tuti ata mahoro nta mutekano mu gihe umutekano atawuhari n'amaruka ntashobora kuboneka nicyo gituma duhimiriza urwaruka abakenyezi abarundi muri rusange umwe wese mu byo ashoboye gutunganya ikintu cyo gutuma kimuha amikoro na cyane cyane ko iyo umaze kuronka ibyo ufungura umaze kuronka ibyo ukora bigutuma ushobora kuguma uruhande rumwe ibyo kwiyumvira guhungabanya umutekano ntushobora kubyumvira ko umugwanira agateka k'ibyo utunze aricyo gituma rero mushyirahamwe Apadeco duhamagarira abarundi muri rusange abarongoye amashyirahamwe atandukanye umwe wese ahari ibyo asanzwe akoreramo gushyira uruhara runini mu guhamagarira abarundi kwitabira ibintu bitatu bwa mbere guhamagarira abarundi kugwiza umwimbo kugira ngo bashobore kubasha gufungura no kuvuga umwimbo harimo ibyo gufungura harimo ibyorogwa harimo uburimyi harimo ubworozi bwa gatatu kwisuga kugira ngo umurundi washobore kuronka ibintu bishoboka by'ibanze no kuvuga tuvuze by'ibanze no kuvuga ushobora kubashobora kwigisha abana gushobora kubafungurira gushobora kuvuza umwana mu gihe agwaye amashyirahamwe yose mu bihara mu ruhara rwayo umwe wese agutera agacumi k'ubumwe umuntu mbere y'uko umurundi ahari hose mu gihugu cy'ubumwe canke n'uri hanze y'igihugu yumva yuko kugwiza umwimbu ari uruhara rwiwe ubugira gatatu ni uko duhimiriza abarundi gutahura akamaro ko kwiga kuko iyo tumaze kubona umuntu agiye ku ntebe y'ishuri arahindura uburyo bwo kubaho nibijanye n'irondoka bijanye n'umurindi wo kuko abantu babyara umurengera birashobora guhagarara mu gihe abantu bamaze kuronka inyigisho zitandukanye kuko iyo amaze kwiga n'inyigisho abaterera mu gisata cy'amagara y'abantu batanze baba ubwa mbere mu kubitahura nicyo gituma baduhimiriza abarundi bose abana ugwaruka uje mu ishuri aho bidashobotse nabo barabe ingene bagira iki umwe wese akora mu gutera kugira ngo ntagire umwana w'umwe umwe ariho kujya mu ishuri
ego muratubwiye yuko mwashoboye kuronsa ibitungwa abakenyezi mbega mwabahaye ibitungwa bingana gute muri kumaraba muri imyaka itanu mubona abo bakenyezi bageze ku ntambwe ingana gute
muri rusange muri izo ntara zishika mu ntara zitatu twatanzemo ibitungwa harimo intara ya Ngozi intara ya Gitega intara ya Kayanza twashoboye gutanga impene ingurube mvuga muri bose muri rusange abantu 53 muri imyaka itanu niyo adashoboye gushobora kuronsa ibitungwa kandi muri abo hariho ibyamaze kurondoka bamaze kokora abandi ushobora gusanga kuko twe abo turonsa ibitungwa tubasaba yuko bibiro byibarutse bishoboye kurondoka bikagwira dusaba yuko baca bokorera abari mu kibano cyabo ikindi ni uko kuri uwo mugambi nyine wo gutanga ibitungwa tuba twasize abantu baronkuze ibitungwa mu guishyirahamwe hambavyo kubaronsa ibitungwa hariho n'inyigisho tubaha zibatuma bashobora kuronka nyine bikenura haba bijanye n'ivy'amagara y'abantu bijanye no kumva bashobora kwitabira ibikorwa by'igihugu bitandukanye bigatuma abajeje intwaro aho bari boroherwa kubera ko abantu twamaze kubaha inyigisho zibakaburira ukuntu bari gutunganya ibikorwa byabo
ego Fabien hari igisata cy'ubuntu n'ubworozi bimwe mu bisata bitunze abarundi benshi mu gihugu cy'uburundi se bari ntengashije ubwo yuko ibyo bisata nabyo nyine biteza gufata iya mbere mu iterambere ry'igihugu abantu bakorera mu gisata cy'iterambere mu buteke cy'ubutunzi mu gihugu hari n'abanyuma ubona mubwira ngo uti hamwe zizokemurwa icyo gisata cyo gufasha koko mu iterambere ry'igihugu haba mukamukamucaye mubwira ngo uti ejo cyangwa hirya y'ejo habura teritori umuti cyo gufasha
muri rusange leta kuva ahita gutangira umwavu ku giciro kitavuna mu banyagihugu twavuga yuko umwimbo wagiye wiyongera hariho ubwigoro butandukanye leta imaze gukora haba guhimiriza abasanzwe bafise uburyo kugira ngo baje gushyira imitahe mu byerekeye by'ukurima n'ukorora gushika muri rusange twavuga yuko abarundi intambamyi bafise ahanini ndumva ko ari ijyanye n'ihindagurika ry'ibihe harimo ibi by'imyuzurira abantu bagatera ibiti ugasanga nk'ahantu kanaka abantu baraturira imiriro imiriro yaka mu gihe cya nyakanga ibyo byose bikaza gutuma ibijyanye n'iby'uburimyi bishobora kugira iki guhungabana ikindi kandi dushobora kongera ko ni uko intambamyi yo guhindura ingendo twavuga yuko abarundi batari bake naho hariho ubwigoro leta imaze gukora mu guhimiriza hariho urwaruka abantu batandukanye bagifise ingeso yo kubyukira ku bubare hirya no hino bigatuma umwimbu udashobora koroha kuduza mu gihe aho ariko barakorera duhimiriza rero leta y'u Burundi cyo kimwe na twebwe abariko baraterera mu byerekeye by'iterambere mu gihugu cy'u Burundi gushyigikira by'ukuri ibijyanye no gukorera hamwe mu makoperative mu mashyirahamwe kugira ngo umwimbo by'ukuri bashobore kuwugwiza hanyuma abafite imitahe nabo bashiremo ama NDC nuvuga amahinguriro kugira ngo imyimbu yashobye guhingurwa ishobye kugira iki ishobye kuronka ishogwa aho ko usanga ibintu byimbo ari byinshi uko usanga bagiye kuvuga ngo byabaye ingorane nk'umwe mukahise bisaba yuko abafite imitahe bashiramo ingufu kugira ngo amahinguriro atandukanye aboneka guhingura ibirimo
ariko rero bavuga bati ifumbire cyo kimwe n'imiti byo kubungabunga imirima uretse kwitaboneka nawe biri ku biciro by'umuriya n'ishyira mu gifasha mu guterambere ry'igihugu ibyo muri amaze kubibona
aho dukorera mu byo bijyanye n'ibyo kujya n'iby'ubuhinzi n'ubworozi hariho abavuga ko amikoro atibake atari meza ko leta n'ubundi yosubira igakora mu kigega isanzwe ikora kugira ngo ashobore kugira iki kugabanya kugera bishoboka ibiciro by'umwavu by'imiti ndetse n'ibiciro by'ibyimbuwe umurimyi agatora bakamwongereza kugira ngo aronke ibiciro bikwiye ashobore kugurisha umwimbu yarose ashobore kuronka amafaranga ashobore gusubiriza aho aba yarakoresheje mu kurima mu gushyira mu ngufu zitandukanye